1, 2, 1, 2, 3, 4.
Here I am waiting, I'll have to leave soon. Why am I holding on? We knew this day would come, we knew it all along. How did it come so fast? This is our last night. Your perfection in my arms, so beautiful. The sky is getting bright, the stars are burning out. Somebody slow it down. This is way too hard.
Da 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 da